yimalini i-14.6 liters zepetrol ukuba ilitha nganye kuthiwa yi-R2.70? Sina 14.6 liters zale petrol yethu, sifuna ukuphindaphinda ngo-R2.70. U-R2.70 uyafana nokuthi ngu-2.7. Xa siphindaphinda i-decimals, siyayazi kuyafana nokuxa uphindaphinda amanani, kodwa ke ngoku sizawuye singayihoyi i-decimals ezi zethu. Sizawuthi ke ngoku siphindaphinda u-146 ngo-27. Siyijonge i-decimal xa sisigqibile ukuba izawubaphi kwimpendulo yethu. So la manani sizawathatha njengamanani aqhelekileyo engu-146 umphindaphinda ngo-27. U-7 xa umphindaphinda ngo-6 ufumana u-42. U-4 wam ndizambhala apha phezulu, u-2 nanko ezantsi. U-7 xa umphindaphinda ngo-4 ngu-28. Uphinde udibanise no-4 ufumane u-32. U-3 ndimbeka apha phezulu. U-7 ndimphindaphinde ngo-1 ndifumana u-7. Ndidibanise no-3 ndifumana u-10. Ngengoku sesizawenza ngo-2 wethu. Siyayazi before singekaqali ukwenza ngo-2 sizawufaka u-0 pha kulaa ndawo engaphantsi kwa-7. Sithi ke ngoku u-2 times u-6 wethu ngu-12. Ndizawubhala u-2. U-1 wam ndimbhala pha phezulu. U-2 times 4 ngu-8, ndidibanise no-1 ndifumana u-9. U-2 times okanye u-2 mphindaphinde ngo-1 ufumana u-2. La manani ke ngoku sendizawadibanisa omabini. U-2 mdibanise no-0 ngu-2. U-2 mdibanise no-2 ngu-4. U-0 mdibanise no-9 ngu-9. U-1 umdibanise no-2 ngu-3. Ke ngoku siyayazi uba ke ngoku sesifumene u-146 xa umphindaphinda ngo-27 ngu-3942. Kodwa umbuzo wethu ubefuna sifune u-14.6 xa umphindaphinda ngo-2.7. Into esizawuyenza sizawubala ke ngokuba mangaphi amanani azemva kwee-decimals apha kumbuzo wethu. Ithetha uba impendulo yethu izawuba namanani amabini aza emva kwe-decimal. Le nto ithetha uba ufuna u-14.6 liters wepetrol uzawubhatala i-R39.42.